musozi gahoma zone butahana komine mabari ntara ya cibitoke se wiwe usabyarakira Alfred nyina wiwe irandekura Serafine yize amashuri mato mato kuva mu mwaka igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na rimwe yiga umwaka wa mbere gusa ku ishuri ritoyi rya gahoma kubera indwara y'amaso yo kutabona neza yagendana umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri acagenda ku ishuri ry'impumyi ryitwa Rumuri ry'Igitega Niganze Jean Bosco ni umwana wa kabiri mu bana batanu bo mu muryango wa usabyarakira Alfred papa wiwe yari umwigisha w'ijambo ry'Imana akaba n'umuririmbyi kateshiste ku ishuri rya gahoma ari nabyo byoba byaratumye Bosco Niganze atangura gukunda umuzika mama wiwe ni umwirimizi dusubiye inyuma gato ashitse aho kuri Rumuri ku ishuri ry'Igitega yarabandanije amashuri mato mato gushika ku mwaka mu mwaka wa gatandatu naho yari afise ingorane y'amaso aho gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani yarashoboye gutora ikibazo cya leta kimwe bita konkuru nasiyonali aba uwa gatatu mu ntara ya Gitega yose yongera arahabwa agashimwe acatangura amashuri makuru kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icumi w'amashuri yisumbuye ariko igihe cyose yariko ariga ashoboye kuronka akanya arasubiye kuraba umubyeyi wiwe aho yaragiye kwiga atanguye lise musinzira Igitega agiye kumuraba umubyeyi wiwe aramubaza ati none mbwaga mwana kuri kuriga ubona ubikunda ariko Bosco Jean Bosco Niganze aramubwira mubyeyi naho ndiko ndiga ikintu numva noshobora no kizoma iteka no kuba umunyamuziki no kuririmba ati kubera iki ati turaze igihugu birimo ati ndumva ko ndirimbye ngashyira ahabona ubutumwa bw'amahoro urukundo gusubizana hamwe byufasha abatari bake indoto zitatevye kuko Jean Bosco Niganze ntivyatevye kuri iryo shuri nyine kubera yari yahuye n'ubundi mwana yitwa Nziga Masabo Vianney yahora yiyita ihasa ryiwe ari we ari ngaha aho turi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri baciye batangura kwiyumvira ukuntu bogira novuga umugwi zari zikiri indoto ariko baragira nibakwe bahahurira n'undi mwana nawe nyine yagendana ubumuga bw'amaso yitwa Nsabimana Igete ubu akaba abandanya amashuri mu Rwanda baraheza bariyumvira ukuntu boshyira hamwe uwo mugwi ariko baza kuwushyira hamwe koko igihe novuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda ngira na gatanu bamaze kwakirwa n'ikigo Maison Shalom cyo mu Ruyigi icyo kigo kirabitaho kirabafasha kirabagurira ibyuma inyuma y'uko Peace and Love rero novuga ihabaye hariho icyiyumviro icyo cyiyumviro nicyo cyatumye ndetse batera imbere barabandanya barakora cyo novuga urukurikirane rw'indirimbo novuga ya mbere ubuzima iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda irabaha ibakwe ryo kuba aba mbere mu byo bise Festival de l'Espoir barabandanya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ibihumbi bibiri na kabiri baba aba mbere mu mahiganwa atandukanye harimo Festival Sangwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ishyiriweho ibihumbi bibiri n'indwi bashyize ku mugaragaro ubuzima indirimbo irakundwa cyane yitwa Ikimana yifatanirije harimo n'ijwi ry'uwo mukobwa yitwa Igete Sabimana barabandanya ibihumbi bibiri n'umunani baba barasubira baraba ba mbere mu ihiganwa Festival de la Jeunesse ibihumbi bibiri n'umunani nyine baraba ba mbere muri Festival Nationale mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri baba ba mbere mu ihiganwa bise Award Top 10 ryari ryatunganijwe ni Radio Bonesha FM uwo munsi nyine bahabwa agashimwe k'indirimbo ya mbere muri iryo higanwa niko rero tubandanije mu mwaka w'ukatari ngaha nimba ari ngaha muri ubwo butumwa barabandanya barasohora indirimbo nyinshi bari kumwe n'umu producer yitwa Bashir Dia sinzi ko ari hari icyo gihe yari studio Tanganyika barabandanya gushika ndetse na Bosco n'atakiri bari bafise imigambi myinshi cyane tuyaze Bosco iminsi ya nyuma yambwira ko bashaka gukina bimwe bita film inerensi ko bashaka kugira home studio sinzi uko nabivuga ariko Imana yisubije ibyayo piane asigaye kumuremesha kugira ngo indoto zo kuba abanyamuziki ku isi yose bazwi zo kuyaga batanga ubutumwa bw'amahoro gusubiza hamwe ndetse nahagiye umunsi twari tubikeneye nibaza ko Vianney azoririmbira igihugu azoririmbira abakunzi biwe ubwo butumwa bukagumaho murakoze cyane
umuvukanyi abikora nuko yabikunda nuko yabyamamo abyiyumvamo twese dukora umenyesha bw'umushahara n'abataruzi babiri icyo ni ikimenyetso yakunda gukora mu byo yakora kenshi abyutse yinjiye mu muduga cyangwa agira yurire kuri sere agomba aririmbe jewe ndi umwe mu bavukanye na Bosco ndi mutoyi wiwe twakurikirana ndi umuntu yamukunda cyane ku izina ry'umuryango bitubuze kuko ntiyigeze mu buzima bwiwe asaba kuramba ahubwo icyo yasabye Imana yasabye inkomezi zo gukomeza umutima w'urukundo no gutsimba taza amahoro aho ubaye cyangwa aho kubwira ubutumwa twoha twe nk'umuryango waserukiye uyu muhisi wacu Niganze Jean Bosco twatanga ubutumwa ko Bosco adapfuye ahubwo dukomeze urukundo n'amahoro mu mitima yacu kitubere icigwa nk'uko bavuga ngo yari ambasaderi de la musique yari ambasaderi de la musique gusa yari ambasaderi w'urukundo n'amahoro nicyo gituma natwe twohaguruka tugakora ibyo atakoze nk'uko yamavuga ati umugororotsi azobeshwaho no kwizera sinzi ko hari abafise WhatsApp iwe n'iryo jambo rya nyuma nibaza ko yoba yaravuze ku inosi kuri profile yiwe niko handitse yari umuntu akunda abagenzi yari umuntu atigera aharanira ko yoronga ibindi bintu atari uko hanyuma nkaba ngomba nshime cyane iteka mu duteye nshimire cyane n'abigoye urubanza mubona rukaba rugenze uku nshimire cyane n'abashoboye kubidufasha kuko nka jewe na mwama hafi no ku mwanya wa nyuma twaba twaranavuganye n'isaha telefone yatumiye ko twaba twaravuganye novuga ko atabikorwa nk'ibi muri uyu mwanya twari gushobora gukora atabadufashije ndashimiye cyane abadufashije batwami inyuma batwami iruhande ntibamenye inyuma umuryango wa Bosco ahubwo bamenye inyuma y'ukurondera amahoro n'urukundo mu Burundi tubicishije mu gutanga ubutumwa yatanga nibaza ko nta bandi bantu babutanga kuko umuntu yatanga ubutumwa bw'amahoro n'urukundo nibaza ko yari inkingi ya byose nibaza ko twese bishoboka twobwira mugenzi wacu aho ari hose niko kajambo yakunda kuvuga ubwa nyuma ahejeje nko kuririmba cyangwa ahejeje ibyo akora byose yakunda kubwira abantu nimugire amahoro nanjye ndabasabye ku izina ry'umuryango wa Jean Bosco ubwire mugenzi wawe aho uri hose utigira amahoro amahoro n'urukundo bihaye nanjye ni nimugire amahoro